Umabuyakhulu kanye nalabo abemangalelwe nabo bafaka isicelo sokuthi asulwe amacala abebethweswe wona ngaphansi komthetho usection 174. Umehluleli uMahendra Chethi ube esekhipha ke isinqumo sokususwa kwamacala abebebhekene ke nalabo abebemangalelwe. Umehluleli uChethi uthe umbuso wehlulekile ke wancama ukuveza ubufakazi bokuthi uMabuyakhulu khona imali ayithola ngongemthetho engangu 300,000 amarandi. Ungodi wezomthetho uthi ke lokhu kuyasithunaza isithunzi sombuso.
Umbuso umsebenzi wawo noma ijoka lawo soke sithi letha ufakazi obuqandula ikhanda obungiyiphikisa ukuthi ngempela lo muntu olapha ebhokisini uyena impela kuyena owenze lento osimsola ukuthi uyenzile. Umbuso emohlele ukukwenza lokho ukhona section 174 Escape Criminal Procedure Act which lichitha inkantolo licala badlala ngayo.
UMabuyakhulu uthi kuyamjabulisa kakhulu ukuthi ke asesuliwe lamacala abebhekene nawo.
Yebo kube indlela endele umuntu ayihambile enazo izinto zayo kodwa egcineni okungijabulisa kakhulu kunakho konke ukuthi angizange ngigudluke ekuhlonipheni umthetho.
UMabuyakhulu uthi usezokugxila ke ekukhankaseleni iqembu i-ANC ngaphambi kokhetho lukazwelonke ngonyaka ozayo. Uthe ke asikho isinqumo asesithathile mayelana nokuthi zikhona yini izinyathelo zomthetho azosithathela ke umbuso. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini.